takulandilani mu episode ya chiwiri mu series imene tikuitchula kuti History of the People of Malawi. Last week tinalengezera pa imfa ya Kalonga wa Songwe, imfa imene inapangisa kuti mtundu wa Tumbuka ugawanikane, abalalikane. Atumbuka yena analowela madera a Mzuzu mpaka na uzafika pa Boa River, pamene Atumbuka yena analowela ku Eastern Side mbali mwa Nyanja mpaka na ukafika madera mbali ya Nkhatabe Side ku New Sarawe ndi madera yena otelo mpaka ku Usisa. Zitachitika izi, mtundu wa Atumbuka suna kale sogwirizana yaye chimwalilile Kalonga wa Songwe. Atumbuka sana kazikiseko ufumu weni weni ngati mmene unalili ufumu wa Malawi kaya ufumu wa Mwene Mutapa ku Zimbabwe. Atumbuka sana kwanise kukhazikisako ufumu. Chinthu chimozi chimene chinatchuka kwambiri pa dziko limene anatipeza Atumbuka ku Malawi ndichokuti linali lodzaza ndi njovu. As a result, amalandira alendo osiyanasiyana ochokera ku Tanzania, Maswahili ochokera mbali ya ku Kongo, Anyamwezi, anthu osiyanasiyana amene amabwera ku Malawi kuno kuzagula minyanga ya njovu kuchokera kwa Atumbuka. Chifukwa cha kupanda mfumu kwa Atumbuka nthawi imeneyo, zinali zophweka anthu osiyanasiyana ochokera maiko osiyanasiyana kubwera ndi kuzakhazikisa ufumu mudera mwa Atumbuka momwemo kuyamba kwa Lamula. Oyambirira kubwera mudera la Atumbuka kuzakhazikisa ufumu wawo anali klani Jaimachuka ndi dzina la banda ndi Phiri. Maklani awiri amenewa ndi maklani amene anasanduka mafumu achewa ku South. Tifotokoza bwinobwino kuti zinakhala bwanji. Koma atabwera klani ija ya banda nda Phiri chifukwa nawo angayang'ana minyanga ya njovu, anafikira pa Kalonga ndi kupeza kuti Atumbuka alibe mfumu yawo yabwinobwino ndithu. Koma chifukwa chokuti anthuwa anali amtendere komanso amakhala bwinobwino nda Atumbuka, anazindikira kuti iwo akhale pa Kalonga it's either Atumbuka asiya chikhalidwe chawo ayambe kusatira chikhalidwe cha Phiriyo, kapena Phiriyo asiya chikhalidwe chawo ayambe kusatira chikhalidwe cha Atumbuka. Ndiye nawo anangoganiza zokuti ndi bwino kuti angopitirira alowe ku South of Malawi akakhazikise ufumu wawo. Kaguru kameneka ka banda nda Phiri mmene kamachoka ku Kalonga kulowera ku South kanaonesesa kuti kasiya mbewu ndithu. Ndi chifukwa chake masiku ano ngakhale kwa Atumbuka kumapezeka masana mwa banda, masana mwa Phiri amene anthu ambiri timaona kuti ndi maina achitewa. Gulu limeneli la abanda nda Phiri mmene limachoka kumpoto linkadziwika kuti ndi anthu amene amakonda nyanja kwambiri. As a result, mmene amapanga migrate towards southern Malawi, kagulu kamozi ka anthu amenewa kanapambanikana ndi kukhazikika ku Nkhatabe. Anthu amenewa ndi amene masiku ano timatchula kuti Atonga. Chilankhulo cha Atonga ndi mixture ya Chitumbuka ndi chinyanja chimene amayankhula anthu amenewa Phiri and Banda clan. Ndi chifukwa chake Chitonga cha ku Nkhatabe chimasiyanilanatu ndi Chitonga chimene chili ku Zambia, anthu akeso ndi anthu osiyanilanatu chifukwa Atonga aku Zambia ndi gulu lina la anthu, pamene Atonga aku Malawi ndi mixture ya Atumbuka ndi anyanja amene anadusa kuchokera ku Kongo kuzera ku Kalonga ndi kumalowera ku Southern Malawi. Kagulu kameneka ka banda ndi Apili sikanaime nawo kanapitirira kuchoka ku Nkhatabe kudusa ku Nkhotakota kumene anakanika kukhala mpaka nakukafika ku Mtakataka kusalima. Iwo amangosatira nyanja, atafika ku Mtakataka kusalima kunakondweretsa ndipo anaganiza zotani zokhazikisa ufumu wawo ku Mtakataka. Koma kumeneko anapeza kuti kuli kagulu ka anthu kamene kamadziwika kuti achewa. Nawonso anapeza kuti kagulu kameneka ndikosagwirizana kalibe mfumu yeniyeni imozi imene imatsogolera kanali chabe collection of villages. Ndi anthu amenewa ma Phiri and Banda clans analowelela mugulu la achewa amenewa ndi kusanduka mafumu awo. Musaiwale pajata nena kuti the Phiri and Banda clans analamula ku dera la Atumbuka ku Kalonga. Chimozi chimene anatenga iwo pochoka ku Kalonga umalowela ku Southern Malawi ndi title ya ufumu imene anaitenga kuchokera kwa Kalonga wa Songwe limene analipeza kuti ndi dzina la mfumu ku Kalongako. Kagulu kameneka kanatengera chikhalidwe cha Atumbuka chomatchula mafumu awo kuti Makalonga, kotero kuti nawonso mafumu awo anayamba kumatchula kuti Kalonga. Ataphatikizana ndi achewa ku Mtakataka ndi kupanga ufumu wawo wa Nyuani umene umadziwika kuti ufumu wa Nyanja, ndi pamene panayambira title yonena kuti Kalonga kwa achewa. Mpaka na pano title imeneyo imadziwika ndipo mfumu ya achewa imatchedwa Kalonga Gawaundi. kuti mufufuze bwino maoti kalonga mchidewa sata nthakuza china chili chonse alibe history na ili yonse ndichifuwa chokuti maua anachokera kugulu limene lila nyanja limene lina atenga maua kuchokera kukalonga history ya chewa tizafoto kwa sabino bwino tigurina kwa mabano kuti bwelele kwa Atumbuka the point was kunena kuti Atumbuka sana leo gilizana ndipo aliense amena mabwela mu dziko limene lila Atumbuka amatha kukwanisa kwapanga convince ndikuamba kwatsogolera chifukwa pa okha Atumbuka they were a disorganized society. Atachoka anthu amenewa maphili and banda clans kukalonga kunabweraso kagulu kena kamene nakonso kamayang'ana ivory for trade kagulu kameneyo kakankatchedwa kuti balowoka katafika kagulu kameneka mudera la Atumbuka sikanapeze resistance na iliyonse komaso nako kanafika ndi mtendere kwambiri chifukwa kamabweresa zinthu zosiyanasiyana zosapangira malonda mufumu umenewo. As a result kanapanga influence mafumu onse ndi kuyambisa ngati kaufumu kao kawalowoka within the territory ya Atumbuka. Kaufumu kameneka ndi kumene kunachokera mfumu ya ikulu ya Atumbuka imene timaitchula kuti Chikula Mayembe. Koma Atumbuka mafumu awo eni amene anali ndi ethnically Atumbuka samachokera ku line ya Chikula Mayembe ayi. Koma chifukwa line imene ya Chikula Mayembe ndi imene inaonesa kuti ili ndi mphamvu ya utsogoleri masomphenya a utsogoleri ndichifukwa yake anthu anawalandira kukhala mfumu yawo. Komano naonso sana kazikise ufumu wolunganiza Atumbuka onse ayi kanali chabweka ufumu kakang'ono ngakhale kamapangidwa chisa chaleti masiku ano koma ayi ndithu kanali kaufumu kakang'ono kwambiri. That is why in the mid 1800s Angoni anachoka ku Tanzania ndikulowaso m'Malawi ndikuzagonjesa walowoka mosavuta kwambiri ndikukhazikisa ufumu wawo wa Chingoni umene tonse timadziwa kuti Angoni anasakaza the entire northern region kungosiyako kalonga yokha chifukwa choti anapeza kuti anthu ake ndosagwirizana bwinobwino. Kufika kwa Angoni ku northern region chinali chiyambi cha mazunzo aakulu kwa Atumbuka chifukwa Angoni anabwera ndi nkhondo motero kuti Angoni anapanga udani waukulu ndi achewa nda Atumbuka omwe koma aliyense amawo pa Angoni chifukwa chokuti anali anthu odziwa nkhondo kwambiri. As a result, Atumbuka anasanduka akapolo aangoni. History is imakabidwa bwinobwino, koma it's good for us to know. For a very long time in the 1800s, Atumbuka anali akapolo aangoni, ndiyo nthawi imene azungu anabwera ku Malawi. Kwa lero tilekeza pompa to keep the video short. Koma next time muzakhalepo so tifuka tizakamba nkhani zobeba, ngati chimene chinachitika kuti Atumbuka achoke ku kapolo kwa aangoni, ndikusanduka anthu ophunzira Malawi yonse ino. Komaso ndizakamba chinthu chimodzi chimene ngakhale Atumbuka ambiri samachidziwa chonena kuti kalekale Atumbuka ngapanga chikamuyu anachita kusiya chifukwa cha ukapolo. Kazakhala ka episode kogoma, so just make sure you tune in, and the best way to make sure kuti simuponyana nazo is to like Pabwalo pa Facebook kapena to visit website pabwalo.net. I guess from there tuyonana next time. Zuko mwambie.